sing Lingani.
The woman of Lingani in the Mazana Bambuka Manfair.
Sala Manfair, a good time.
That's a delegate, Columns of Lingani.
That one in a conso a cup up on the seven's a corner. Ndimbonga uThixo kakhulu ngokundidibanisa nayo inkonzo le. Kulapho ndafunda okuninzi kuyo. Apho kwakufuneke xa ungene kuyo funeke inokuzala kutsha. Inkosi ke yandifundisa ndazala kutsha. Ndangcwaliswa ndabhabhatizwa moya ongcwele sendikweliya eBulawayo eZimbabwe apho kwakukho khona umhlangano omkhulu kulapho ke uThixo wandinceda wandinika ezo zinyathelo.
Ndafumana ivangeli nam ngo-1961. Ndiphuma ke kwenye inkonzo bendikuyo ebhabhatiza umntu emlanjeni. Uchaze izono zakho. Kwaze kwafika ke ngoku nake ngomobhe ndisengwayo uphuma eZimbabwe. Efundisa ngendaba yoba nake naniva uqala kakuthetha wathi nake naniva na ilizwi elivela kuThixo lisizonke ndixolele. Loo nto ke yandothusa kakhulu ndandingazi uba ndifana uba ndilide ilizwi. Ndandicinga uba ndiqibelele ngolaa hlobo ndandenzeka kuqala. Yandihlupha ke loo nto leyo kwangathi intliziyo yam yakrazeka ngendlela emangalisayo. Ndandisekapha ngoko ndandingaphuma phandle nditsho kakhulu umthandazo. Ndakangba ndathi uba ndifike endlini apha ndandihlala khona ndihlala kumzi wamawasitawa abantu endizizanana nabo engena wasitawa khona. Ngoku ke apha enkonzweni ke inkqubo yalapha ekhayeni ke ndiyayazi uba bangafikenisa ndaba yokuthandaza ngoko kuba eyi ingathi ndathandaza kakhulu Thixo wandifusa zange nokudla kum iinyembe zizehlela nasekuseni nje kunzima yaba ndifike apho ehleli khona umongameli lo indawo ecelele ukuyihlala kuyo ndambalisela le nto uba eyi ndiye ndaphatha ngohlobo kwanto kwabo kundixelele kwakhulu kwasesutha inkosi ndifuna ukuzala ngokutsha ukuthi ke uThixo waphanze wabe ngenxa yeentloni zam ke ndabe ndandiza kuzala kolutsha kuqala uba ngasekuqala ke ndiqala ndikushumana kwakhe xa ungathi mna uthixo ngandixola ndixolela ngelo xesha uThixo kawatsho wathi hayi ndeza kuxolela ngotsho ukuthi emva koko ke waze wathi masiqhube ke uqala kwakuthetha wathi masiqhube indlela siquba indlela esiqale ukuqhuba ngayo inkonzo. Saqhuba ke sasithwaba ke sibhuda seza konke kanti uyasibota ke ngoba intsusa mabandla kuze kube singena kule nkonzo. Inkonzo le sasikuyo yayiqhekeka ngoba xa bafuna ukungena ke eburhulumenteni iinkokheli zethu kube abaphantsi koburhulumente ngokuba unasika uClement Guy wathola itrack ine-adresi yasePortland. Abazalwane bethu ke abazinkokheli zethu bavalela ngemerika babuye abasemerika impendulo yabo yathi masibhalele uMorgan Sengwayo owasibona ephezu kwenxweme laseKapa wabasembonweni ephezu kwenxweme laseKapa. Ngoku nake babhala kuye ke wafika ke ngo-1961 kwelaseKapa. Nditsho ukuthi ke kwaba kuhle kakhulu inkosi ke ethubeni nam yandizala ngokutsha yandingcwali. ndiyavisa ke indlela ndangcwasa ngayo yaba ngumahluko omkhulu wandothusayo njengoba ndandihlupheka ndikhala ndithi othixo ndincede nkosi yam ndingcwalise intliziyo yam sebekhona abangcwasiweyo hlupheka ke uthixo kwakho ilizwi elithi namhlanje ilanga loba mangcwalise ndathi uba kangabe ukho pulpit ke ngaloo mihla ndathi uba ndijonge ndiphosa amehlo indawo apetafile phambi kwetafile okayitafile ukhona ukukhanya okukhulu kume umntu onxibe iimpahla ezinde ezimhlophe kwakho ilizwi lithi lilanga loba wangcwaze namhlanje ndaye ndoguqa kuloo ndawo ndaguqa ndandingumntu onentloni ke ndingafuni uba ndivakale uba ndithini na xa ndithandayo kodwa ngaloo mini ndasala ndodwa esigoqweni ndingazi ubuntu nengqondo yoba ndingubani ingasekho uba mandithi ndiqhubeka ndiphushe omoya ungcwele uba mandithandaze ndibonge xa ndiyacela kuthiwa bonge ndabonga ke ndabonga ke thixo kwakumandi kungakhulu uthando entliziyweni kwakhulu uvuyo kwakuvuyo nenyembe zisehla ndasala apho bazalwane ndodwa ndithandaze uphuma kwam apho sebephume bazalwana bonke bephandle uphuma kwam ndaphosa amahla ezitabeni zasetable mountain yayingathi yashayina itable mountain ngaloo mihla uthe ke ngo-1967 inkosi ke yandenze kunceba nam ndawungena kwabulawayo ezimbabwe kulapho ke inkosi yandibhabhatiza amandla abo encweni
ndiyambonga uthixo
kuba apho ndandisuka khona kwakusekudlana emanfrela waqhuba ke umhlangano lowo kwango-1958 ndiyayibonga ke nkosi ndaqhubeka ke ndibe ke ndandingokuqala ke apho ke ukuphuma eKapa ndisiya kuloo mhlangano umhlangano wamkhulu kakhulu akulapho ke ndazuza khona abantwana bathixo abanokubele kakhulu bandilangazelela bathi bakuba bendazile bandibamba bebulisa bandiphakamisela phezulu benikezelana ngam kwakungummangaliso omkhulu apho ke ndandiqala udibana nokubele ololo hlobo ngoko ke ndaqhubeka ke njalo ke waqhubeka umhlangano wona waqhubeka wathatha iiveki ezintathu uqhubeka umhlangano lowo abantu bezala kutsha koko kwakumangalisa kushumayela ke lowo uthixo wembonisile wemtyhilele ngale nkonzo ndaba nako ukuthi ke usukela ngoko ekupheleni komhlangano ndabe ndiziva nam ndingomnye umntu uthixo endisebenzile kakhulu emoyeni ndathupheka komhlangano ke ndaba nako ukuthi ke ndahamba ndabuyela ekapa ke ndahlanganiswa ngabazalwane nodade esitishini ekapa esitishini kwakuthiwa down station ndandithatha ke ndibheka ke ndaya enyanga istezilitsha bevuya abazalwane nabo bakundibona bemva iindaba zomhlangano
ndibabalisela ngomhlangano obukhulu bawo noba wawunjani na umhlangano lowo. Saqhubeka ke emveni koko ke sikhoza kufuneka into yokuba umntu maqale phambi koba abheke phambili. Funeka azale kutsha umntu abuyisele nezinto enze i-restitution. Buyisela izinto wawuzebile zobusela ukhutshwa umoya ubuye uzibuyise. Kulapho ke kwaqalisa ke njengoba sasingabantu ke babengena bephuma ezindlini singqina sihambisa imithandazo. Kwakumangalisa abazalwane bam, kwakumangalisa zihlobo zam into endandiyifumene. Kungoko ke nam ke ndaba nako ukuthi ke ndihambise kwabanye abantu uThixo esebenza. Ndiyambonga uThixo ngoba oko ndakufumanayo kusekho empilweni yam nangoku. UThixo usasebenza empilweni yam ngako oko ndathi ndakufumana. Kwabakho ke abanye wathi uThixo wabanceda nabo ekuveni kwabo. Kuba kufuneka into yoba umntu athandaze azale kutsha azuze uxolo lezono aphile impilo iyona nto yayifuna ngoThixo. Umntu makaphile impilo angathethi nje kufuneka iphile lo mpilo agqithisele kwabanye into ephilileyo into engummangaliso.
Ndiyabonga kuThixo ke ngevangeli, ukufika kwayo ke ivangeli ke kubazalwane bethu. Njengoba ke wathi ufika kwakhe kuqala kakuthetha wathi ivangeli inza nayo inzima kakhulu, abanye bazayamkela abanye bangayamkeli. Kwaba njalo, zange bayamkela abanye. Abanye bethetha kwakungamaqala ngamaqala abantu bethetha ngaye besithi abanye makabethwe lo umntu osuka elizweni lakhe azothetha ngolu hlobo athetha ngalo, bathi hayi makabe abanye besithi makabethwe. Abanye bayamkela ke nyhani, abanye bangayamkeli. Ndaba kwelo qala ke layamkela ke wathi ke wathi masicule njengobawathi masiqhube ukuqala kwethu ukungena ke nakonzela njengoba ezasifoda bantu basicule eqonda lesiqhele wacula. Sicula ke kuyaqhwatywa kuyadudwa kwenza yonke into apho. Ngoku wathi ke yena ke wasifoda kanti ufuna uthumele iripoti eAmerica. Emva koko ebeni egqibile wathi ke masenze ngokusa, wathi masenze iculo ke kuyoqhuba yena ke ngoku. Wathi masenze iculo. Wakho udade wekwazi kakhulu ucula, wacela uba makaqale iculo wathi hayi andiyocawela la, ndizoqala kwayo elo culo. Hayi ke wavele waqala umogezise wayo ngeculo lithi musa ukundivula Jesu Nkosi yokuthula, ilicelwa ngolevangeli. Waphinda kwakhona kwiculo lesibini elikwi-233 athi yeka ikhaya elihle nantiya. Waphinda elesithathu number 240 xa ebizwa amagama. Ngoku na waqhubeka ke nenkqubo yenkonzo ke ngoku na ke sesibonisa ke sicacisela ngendlela yobuThixo ukungena njani ebuThixweni. Lafika ithuba loba makabuyele emva ke. Ubuyela kwakhe emva wathi uzodlula kwelaseJohannesburg eGoli. Ufuna usithole khona. Uthi ke wayefuna abantu ba umzana osithola kuye ngomnye wakuthola itrek. Wadlula kuye ke eRhawutini. Wathi ubadlule kuye eRhawutini wamfumana. Wedlula kodwa akashuma yena. Wedlula wabuyela wabulawayo. Uphindile kwakhona wabuya kwakhona ngo-1963 ke ngoku. Waqala eGoli washumayela khona
Usuka ke ndisuka eKapa ndabuyela kwelo